Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. So, kulumo ngithanda ngesithembu izinto ezintsha esizizwa ku season 7. Lana ngikhuluma ngomangwabe nobaba umseleku nalo daba lokuthi umangwabe ube nengane before umshado or before umseleku. So kunobaba wengane. Niyakhumbula guys ubaba umseleku ethi kumakhumalo yena akakhulumi nama ex wakhe umakhumalo elungisa indaba kaPilo yesibongo nakho konke okunye okulandelayo uyena ozoqhubeka afone uma futhi ke sekufaila i-communication between umakhumalo noma kaMpilo akazi ukuthi kuzokwenziwa njani ngoba yena akakhulumi nama-ex. Nayibona ukuthi iyablend up. So kahle kahle kunolayini odwetshwayo la ukuthi emuva akufanele ukuthi kube nokuxhumana okukhona. Ngoba phela lena eyokuthi oma bengane ba-wrong besingayazi ukuthi imayelana nobani. Shuthi kahle kahle le conversation kahle kahle iya ngale ku house number 4 ukuthi mina ezubaba umnikazi womuzi angibuyeli emuva kangangoba umakhumalo obehla enyuka elungisa indaba yamphilo kwaze kwafika la ukuthi ke asazi ukuthi kwenzakalani phakathi kaMpilo kumakaMpilo nomakhumalo ngoba kuthi umakhumalo naye useyahlehla manje. Kodwa ukugcizelela kamseleko uma ungabuyela kuleyo episode kahle kahle wayengakhulumi nomakhumalo wayekhuluma nomangwabi. Esingazi ukuthi umangwabi uyakhuluma yini no-baby daddy or nobaba wengane ngoba leyo ukuthi mina ngibuyele emuva. Ayikho into engixhumanisa nama-ex. Lapho uMpilo unesidingo sokuthi ashintshe isibongo ngoba uyafisa ukuthi abize isibongo sababa wakhe. Loku kugcizelela lokhu kushaya lapha ku-house number 4. Ukusho ukuthi ziningi izinto amgudla ngazo ngoba bekusizini bani lona before sithola ukuthi umakhumalo noma kaMpilo abasazwani ngenkulumo ngoba ungazwani sikuthole manje sethu uMpilo akazuthatha iside kule ndaba ngoba akakwazi ukuthi ekhulume kabi ngoma wakhe akakwazi yena akazazi ukuthi amekuliphi iside ngoba uyingane into ebikhulunywa ngoba ubekhona uMpilo wethu umseliwe uma wakhe sengathuza ngomqondo wokumsebenzisa ufuna iy'mali zamakhumalo. Noma-ke leso statement sangishiya ngi-confuse ukuthi ufuna iy'mali zikamakhumalo kanjani ngoba phela okufanele ukuthi enze izinto zaMpilo ziqonde ubaba wakhe futhi ukhona-ke. Ukhona empilweni yakhe, ukhona futhi uhlala nabo. Waye kuzoba umakhumalo as if le zinto zilungiswa umakhumalo nenhlawulo hlampe imali kamakhumalo ngoba ukudla imali kamakhumalo or ukufuna imali kamakhumalo kungena kanjani. Bengazile-ke la ukuzokhuluma ngoMpilo nomakhumalo nomakaMpilo. Mina bengifuna ukuthi naku ukuthi ubedweba umugqa phansi kumangwabi ukuthi-ke kunama-boundaries emuva awubuyele emuva. Siyeza futhi namanje indlela okhuluma ngayo ukuthi umuntu onengane ekhuluma nosibindi ukuthi umuntu onengane unje ukuthi ayengathi chaza into eseduze. Kodwa vele-ke guys ngimkhintshele isikhathi esiningi obaba nomalume la nizobabona online bethi oma wengane this and that banabo. Into esingayazi ukuthi manje oma wengane basuke baprogressa kakhulu yini ngoba bazoba discredit oma wengane masuthi uyabhekisisa hawu. Oh, Ngoba phela labo abazenzela i-choice yokuthi ushada umuntu ongenayo ingane, angeke beyingxenye la ma-conversation ngoba awamthinti indawo. Laba abanoma wey'ngane iy'ngane ziyakhula, oma wey'ngane bayaqhubeka nempilo, babhelise ku-social media. Manje ubuye ungazi ukuthi kahle kahle yini e-wrong, bafuna ukubuyela emuva, kahle kahle yini inkinga. Awusazi noma bathi oma wey'ngane abangaqhubeki ngoba bona babashiyile. Ugcina ungazi ukuthi yini, kodwa nje uma wonakusisa labo labo ukubabona ngisho abane-following eningi, uma ubheka ukhona uma wengane ukhona, kodwa nje uzothi uyamlalela, hheyi uma wengane lokhu, uma wengane lokhu, uma wengane lokhu, hhayi bo. Zonke iy'nsuku ucabanga nje ukuthi oma wengane abenzi kahle, oma enza ubalokhu, zonke iy'nsuku ubaba oyilida zonke iy'nsuku. Asisho ukuthi phela bangavezi amaphutha lawa abawabonayo nokulungisa izinto ekufanele lilungise nokukhuluma amaqiniso ofanele ukukhuluma. Kodwa nje hhayi, ngeke every day ucabanga nje ukuthi omakaenzo sebenza nomakaenzo. Yho! Beyikhuluma izinto ey'hlambalazayo uze ukuthi eyi, kodwa ngeke nawe-ke umdala for le zinto oyikhulumayo. Bengekho lapho mina, bengithi na lesi sethu iy'mpendulo kancane kancane ziyavela, ngoba phela ukuyibuza ukuthi hayi bo, into enjena kanjani kahle kahle kuze kube nje nalo nale limit nale boundary ekhona kunoma ngabe nayo nengane engaseyasemshadweni. Ukusho ukuthi-ke uma ngabe kumele inciphise ama-calls aphuma ngale noma nengane le ibanga inkinga. Asazi, ningahlebi-ke kakhulu, mina ngihlebela kancane. Okunye ngiyabonga, ngisapothi, bye.